It's all about free YouTube.
Mama, mama, Wafula alimaliseko ufakato yake akakuchako kunipia membe yao.
Mimi ndio inaitwa ole masikio. The late ole masikio sababu nimeshelewa kuja hapa.
To watch this and other videos for free, dial star 544# and select free YouTube.